Tovarin tiki zambagi Adida misa kozaki Kene keno kumwa magi Ta wangida akan shiragagi
Bye.